the jobs, like kazi mtaani, we want kazi mtaani and other jobs. And today nimekasirika sana. Nimekasirika sana. We were supposed to go to the streets so that we demonstrate, but some of us have failed us.
Hivyo. Hivyo.
Power. Next time asubuhi. Wapi?
Barabara.
Barabara wapi?